Tugenda tugaruka yesa gumari wa wundi kwa kuntu yankunda nubukura cyari
kwa kundi
kwa rukundo yadukunze rura cyari
gwarundi
hindukana nahindukana
Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one chain of this industry of Buja Flavor. Chakinya mkuru shama kiwaza na shama vuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubanze dukengurukira imana hama dusubira dukengurukira namwebwe abakunzi ba Bujahit TV. Uno munsi rero nashimiye ko twosubira kuvugana kandi ubundi bwira kabiri na Victoria's team. Naba bro narimo naba sister bacu kumbere baririmba neza cyane kandi bafise ibikorwa bagiye kuduhereza muri kuno kwezi nyene turimo ni tariki 2026 rero bafise concert ariyo nashimye ko twoko no barondera kumbere tuvugane nabo byinshi kandi tuvugane kuri igikorwa cyabo gishasha kumbere bagiye kuduha VIP bro
sawa
biraza neza
cyane gose
nitwa David ndamuzi bite bro
safi
biraza neza
ni bien kwe
yitwa Bonheur nawe nyene ndamuzi Bonheur ari kumenga muri team muri bane uno musimura muri babi
turi seti mu bisanzwe ego abandi bafatiriwe ego
muri seti ariko kuri afishe zugunze kubona abandi kuberiki
no babiri nibari no mukunda kubona batanu kuri afishe babiri bari ku ishuri mu ari ship uyu ndari Kenya niwo batari numwe yitwa Rieven undi nawe yitwa Anonix said yeah
ihageze kuririmba muramo barungira bakaririmbira hariya canke muririmba mwenyene
hari position shasha ari yagira isohoke bari sanse kuririmba mugabo kubera ikibazo cha coronavirus ahantu bari ari ukuntu batashobora kuja muri studio kugira ngo bahojiswe baturungikire nico gituma batashoboye kuyibonekamwe mugabo ubundi bwo dusanzwe dukorana
nizire ko David mu bikorwa mukorana hanini murababwira ukuntu babiko biragenda muri team
ya cyane gose naco twokora batakizi nubwo batutari kumwe physiquement turi kumwe turakomunikana baramenya byose ukuntu biko biragenda n'ukuntu biko birakogwa kuko bari muri team nyene ndani
bari muri team nyene indani nizere yuko nawe wenyene kumbure muramuvugana nawe muri kumwe batari nga mu Burundi
yeah apa ko Victoria's team iririmba ni famille so tubana tuganira nibindi byinshi yeah
ni concert rimwe kumuratigura ni tariki 2026 ukuno kwezi nyene kwindwi turimwo bimeze gute David
yes ni concert twise Kainos Kainos gisobanura ikintu gishasha Kainos gisobanura ikintu kitigeze kubaho ikintu kitagira kahise ni kubwiye mpamvu twateguye icyo kintu turavuga ati turagomba gukora ikintu gishasha tutigeze tubona tutigeze twumva kitarinjira meme no mu mitima yacu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo Imana yabiteguriye abayikonda so Rovensis treated ikintu kidasanzwe ni concert ya Viti pour la première fois ibujumbura yambe twese twayikoreye igitega mugabo Rovensis zuko kwezi nyene izobera ino ya
ni Kainos kwerekwa imashimye kwita Kainos
So nikora ko ni kintu gishasha Kainos ubwacu iryo jambo nyene risigura ikintu gishasha kora ko twiteze kubona novuga nti iyindi shusho nshasha ya y'umuziki y'abantu ba novuga nti abakristo cyangwa abakristo baririmba bavuga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo nka Victorious Team n'abandi benshi nk'aba invite dufise twiteze mu kintu gishasha Imana izo burikirere ku muntu wese azoba yaje ya
Ni David kumbere nshangira ikindi kibazo ndo bari ubwa mbere mugize iyo concert cyane ari indi concert mwakoze bwa mbere.
Na nabivuze ko twari dutumaze gukora concert ya mbere yabereye igitega mu ntara ya Gitega muri centre ya Gitega ariko ubu turashaka gukora concert no vuga yagutse cyane gusumba izo twari tumaze gukora ari izo biyo tariki nyene niyo twashoboye kwita Kainos kizoba ari ikintu kinini cyane giteguwe na VIT. Yeah.
Kizobari kiniki ikintu kinisha rageteguwe na VT nkuko mubivuga namwe bwezo bari big concert kumbure izobari irangwamwo ubutumwa nanini gospel kuvyereka ijambo ry'Imana hoho muri umva ko canke murabibona yuko abantu bazava bamwitaba nkuko mubikeneye
cyane gose turiteze kubona abantu benshi cyane muri kuri uyu munsi kandi zira kubaza bari benshi cyane baza kwakira icyo Imana yabateguriye kuko si iki wacu gusa ariko ni cy'abantu bose nicyo gituma tuzohahurira turi benshi kugira ngo dushobore kwakira icyo Imana yateguriye
kumbure usa n'ubibutsa ikibanza
ni kuri Saint Jean Paul II ni kuri Avenue de l'Arche hajya nyene novuga nti Avenue ndamukiza ego niyo sare tuzokoreramwo so ego ni imbere ya King's Conference yeah
kumbure muri cyo kibanza nyene jewe bisa nuko vyangoye yancanze uyu bwa Avenue itwa gute
Avenida Mukiza, Mkinindo, Parti yo hefo kuri Avenida Large.
Yeah. Ni Parti yo hefo amaja Mukinindo.
Yego. Avenida Large hashitse ushitse kuri King's Conference uciyibona ni sare nini cyane nziza yitwa Saint Jean Paul II.
Kumbere dusana bafasha kumbere nk'umufana ari mu kanyosha cyangwa umufana yo bari nko mu ruziba cyangwa umufana yo bari mu rumonge cyangwa nk'umufana yo bari ku ruhande rwo muri no hariya byo yo azobigenza gutubwira ngo yiwe nguriza shike mu cyo kibanza
murakoze nimba uri muri no biroroshye cyane ufata bus ya Kibenga Kibenga umaze gufatira Kibenga baragusiga kuri King's Conference se uzubuhashitse deja ucuhabona hanyuma uje n'umuduga wawe uragenda ushitse King's Conference nyano gacumanuka ucuyibona iyo salle ugeze Avenue de l'Arche kabaza ati Saint Jean Paul II na muntu numwe atahazi
kumbere rero ku muntu azo bavuye mu kanyosha zo kwinguriza gute iyo hamenya gute
so uvuye mu kanyosha niza ko yo kina nka kamoto canke tuk-tuk canke taxi canke modoka yiwe ego nawe nazomanuka amashise kuri Avenue de l'Arche atacabandanya gatoyi azobona ibarabara n'iryo rya mbere rimanuka kuri King's Conference nyen hama imbere aca habona kuri Saint Jean Paul II
ego mwatubiye ko ari big concert ni biki bizorangwa muri iyo concert rero Davi
ya urakoze ikintu cya mbere kizoharangwa nuko n'ivyo ibindi bizokorwa mugabo azoba ari kese yo kwakira ubuzima ya azoba ari kwaratanga ubuzima mu kintu cyose kizoseruka turasaba imfite batandukanye hariho Big Zoe musanzwe muzi hariho umugu MTC hariho SMS hariho God Believers hariho Full Life abo ni bo tumaze kumenyesha kuma social media yacu abandi turako turamenyesha buke buke uko iminsi igenda iregereza muzogenda muwamenya mugabo turamaze kubatanga hariho n'abandi benshi bari inyuma tuzoba turi kumwe n'abandi batandukanye kandi bashoboye gukora ibintu byiza kandi mukunda
ego bazobikora neza umvise izo team zose ni mu kumbere ni muri bamwe basanzwe bari hejuru y'abandi mu vyerekeye mu kumenyekanisha ijambo ry'Imana ngaha mu Burundi na cyane cyane mu babicije mu muziki muri gospel mbega uruhare droit d'entrée uruhusha rwo kwinjira ni gute
ya droit d'entrée na mahera make cyane ni 5000 ticket simple ama VIP ni 10000 ama ticket sponsor ni 50000 yeah
intumbero yo concert
intumbero nuko twiteze ko abantu babone ikintu gishasha kibinjiza mu bundi buzima bushasha iyo umuntu amaze kubona nawe nashaka kumenya ko haracyariho ivyizigiro vy'uko abaho ubuzima bushasha utandukanye nubwo yari karabamo ego
bakwifuri
kumunganira kukijanye n'intumbero yo concert duhagaze mu jambo ri muri Yesaya 43 umurongo wa kuva ku murongo wa 19 ahijambo ryo nawe ko ravuga ngo hengira nkora ikintu gishasha mbe ntimuzokimenya ngomba nsinzira mu bugaragwa ntembesha inzu zagadutse mwa ni majambo dushatse kuvuga ko ijambo ryo nawe ko ravuga ngo ngira nsinzira mu bugaragwa n'ahantu hatagira inzira n'ahantu hose harasa ntumenye yuja ni yuva bisigura yuko muri ivyo situation nyene iyo situation tabona inzira iyo situation tabona uko ngene zobigenza yego uwo munsi turiteze kugirirwa neza n'Imana turiteze ko Imana igomba icinzira aho nyene hatagira inzira Imana igomba isuka inzuzi mu kwisigadutse Imana igomba ikora igitangaza kirengeye cyo wiyumvira yego cyane
barakwifurije ubuzima bushasha kumbere wewe uzi yuko waboshwe na ya migozi ya Sekibi ubwire ubivemo kumbere mu itariki 26 uzohashike ni mu Kibenga ni mu Kinindo ni Avenue de l'Arche kuri Avenue wambwira yitwa gute
ndamukiza
ndamukiza eh amavenue mu Burundi so wow zabujya baza amavenue mu Burundi gamane kuri kurano
ayi
oh zafuraza amavenue mu Burundi yose
bana sha ayo nzinda yazi muga ntewe yamenya yose
basi mbwira atatu basi ayuzi dav oya ducisha ko basi ducisha ko tuvugana basi bisanzwe avenue zo mu Burundi uzi
avenue ziratanda dukanye bivana na karti
sawa nga kumuha kumudufate ngaha muri muha muha
oy muha hariho aveni ndamukiza aveni isaromo aveni muse
iyi aveni yo ngaha anye mu gaseke buye
i beshetwa guti
ikote kuri kire bayita aveni juru
hariyo 1 na 2 nabajije 1
ni aveni juru
sose ni aveni juru ari ndi soda ke mugabo reka naje tubadaje mbega ubuvyerekeye ubutumwa hoho nta butumwa buzuba burangwa muri yo concert
yego cyane ntushobora kubura tuzaba turi kumwe n'umuvyeyi wacu prophet Sinagaye Evrard ni wazoshobora kudushikiriza ijambo ryo munsi ariko kandi natwe tuzofata ijambo yes ijambo ntishobora kubura ni ryo riziba rya dukoranije yeah
kuvyerekeye indirimbo rero bonheur buzoyimeze gute indirimbo yanyu
indirimbo shasha yitwa provider nibaza ko izosohoka vuba cyane muri ino somene bidahindutse atakibaye ni izosohoka imbere ya concert uvuga yuko muri concert niho performance yayo ya mbere ariko abantu bazaba bamaze kuyironka ya
kumbere ni vyenda ngira ndamubaze kuvyerekeye indirimbo hoho indirimbo muzoyishira kuri muzoyishira kumugaragara uwo munsi bonheur yabimbwiye ko muzoyishira kumugaragara uwo munsi mbega izobizananye n'amasanamu imbere imbere ariko mbonaho nyene muzoyi performinga sivyo officiellement abantu bose bayibone naho nyene sivyo
pour la première fois performance ya
mbega izoba izanywe n'amasanamu canke izo bari yoje gusa
izozanana n'amasanamu yayo ikogwa cyaramaze guhera c'est juste que tu décides umunsi wo gusohoka ariko ni vuba cyane duharura imitsi ku ntoki
ego ni vuba cyane kuko ni imitsi y'umuriro na imitsi sigaye nyaruka navyo kibona bro
cyane ko ubona ko na Rovensi sigetse ya
umunyo gusa bideni ya Samir bangira bo yama ni ntabi tuvuga ngo
imitsi
imitsi ngo kesho ngo ni mbari oya mama
wo cyo muri heje
no cyane mugira ko arindira imyaka 2 no sejo no
eh muse imyaka 2 Samira bayagwiri
David mu bikwi no turi kurumba David be David ndazo bari ku mujyango David ndakire ko munyomo David zavareka kujya kuri riba je ku mujyango David kwire
ayi haruri
ari kwibara kuri mu mubona gute David kwino tarahabona Jays bakunzi ba Bujahit TV turi kumwe na RVT no vuga ya team neza ibikora neza cyane kandi namwe murabizi genda kuri YouTube channel yabo kwanza ugire subscribe hama uwitege indirimbo yabo mbe izo bimeze gute hoho ubona ubaze wabimeze gute performe baravuga ko indirimbo zanyu ziha kwa kudasaniza abandi zarafise ikintu zisa ni strategy mukoresha cyane Manganizisa ni zisa
Bo uretse ko tureka ibyo tuko turumva bigasohoka c'est juste ko turonse inspiration tukayire kuko nyene ni imana nyene ibidukomenitse cyo kintu tukaje tugisohora kuko nyene eh nyazi ko ta kindi kintu cyataru uretse ko tugerageza nyene gusohora ikintu tuba twitondeye
David kumbure umuntu agerageje kubabaza nyene vyindani rasko that's ko mfite amabanga menshi mbe hajyanye nta kuri mu tugirira aka kapera kiyo ndirimo shasha basa
nge muze reka nkwereke tuvume tukubarira umunsi zose ho umva gute
umunsi oya jera umunsi nge muze aka kapera kido
reka biroroshe wewe isango nimwe gusa ukeneye aka kapera ya mbere yiyo ndirimo reka tugire 26
David Rovensis
yoni garanti kandi
irazwi iyo ndayize ko ndayifise iyo ndazwi ko official manda yifise kandi nzoza ndakeneye kumenya rero David
ikintu cy'ambere cyo twovuga kuri iyo ndirimbo yitwa provider abantu benshi bayitege turiko turavuga provider
kwimana title warayivuze ndirimo mutaraje no muri studio kuri kwimana ndakeneye kumva rero mu majwi rero
mu majwi icyo rero nicyo twakubariye ko niyo harimo
Ya birakabara mu mugize umukuru wa team ko yere kuko nahana yabariwe bari kubimbira
ndabishoboye
mbe abandi mwatubwiye ko bajya bahungu bari hehe
babiri
ujya wundi umwe
babiri bari kwiga hama abandi bari ino niko bamwe bafatiriwe gusa
bafatiriwe bariga nabo nyene
yego
Kumbure rero je n'umusi naje muri concert uzobabona ubwa mbere tugira nti kigana nabo ubwa mbere bari bane bari bane mwari bane umukobwa umwe n'abahungu batatu ariko ubu nizere ko bandi bangahe nzo babona muri concert
eh cyane gose
no muri Kenya bazoza
mana yanje
ari fire
yego
bene kuno mwagira album bro usinye mushi mugirira mwana album uje mutanga kwandika nkuno musinye
we byize we byize rikintu gishasha urashaka kwisanga
aravuga ikintu gishasha David kibazo nshanekeza kuri we uri mukuru no vuga mukuru wa team mbega hoho nk'akajede nka surprise kumbere ubafana banyu muzoba tigura kuri uwo munsi
sha baramaze kubona vitri kira performing akenshi mugabo muri Kainos harimo kandi kantu gashasha harimo gatachi gashasha en plus de ça Ijambo ry'Imana ritubarira ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi turiteze ubwiza budasanzwe iyo munsi turiteze kubona imana mu rugezo rushasha hari jambo ry'imana nama nizera ku munsi iyo mvyutse aho jambo ry'imana rimbwira ngo twakijwe mu buryo kugira ico twiteze bisigura ko isogonde ariyo yose ndiko ndabamwo nama niteze ikintu gishasha imana igomba inkorere ya kuri uyu munsi wo asanzwe ari no munsi witiriwe Kainos ikintu gishasha nawe no
reda Kainos niyo tangura no munsi
yo wewe nagura ni tike
benye tikigugwa ngahe da
ariya wewe ariya dimire kamperewe ku ya dimire senke mire sindatsinda kukubarira ariya dimire ariya senka numire sinzire yishaka
davi kumbure je ndashobora kugura basi ya make basi
ya make hari ya 5 million nta kibazo
ikano cyo nzo guriya 5 million kajezo nzori kwinjira ariko mu kamera manje kwinjira kubo
oye
cyo sinzori heje basi je
ico turakivuga nega ega yaze ni umwumvikana
David bya vrai basi kamera mera zo kwinjira kubo
ico ki ucho si
oye jezo uri ha
nta kibazo
Yes, ariko nibwo nduko nyene batudukure mu gahogo David basimfuye muri rimba basindirimbo yanyu basimbigeze kuririmba kera.
Reka nkwereke. Reka turirimbane na Ben.
Turirimba? Safi, kumbere jenza nditabira ntacu.
Safi, Ben we uzura vuga akajambo kanyuma gahereza. Tugenda tugaruka Yesu agumari
wa wundi
kwa kuntu yankunda nubukura cyari
kwa kundi
kwa rukundo yadukunze rura cyari
kwa rundi
hindukana
guys bakunzi ba Bujahit TV turikumwe na VT novuga yuko ya misori bikora neza cyane mu kwamamaza ubutumwa bw'Imana na cyane cyane muri gospel na cyane cyane mu byerekeye music kandi babikora neza genda kwanza kuri YouTube channel ya kwanza ugire subscribe mbe hajyanye YouTube channel yitwa gute
Victorious Team Official
Facebook
Yes Victorious Team Official hose IG na Twitter hose
Baba tumirira rero uwo munsi azaba ari tariki 26 kwezi kuno kwezi nyene kumbere bizaba ari ibintu biri fire kumbere David akajambo kanyuma ku bantu bifuza kuza muri concert
akantu kanyuma ni twari twibagiye nuko deja matike yatanguye kugurishwa ari mu ibanza bitandukanye aha mu gaseke buye True Revival Church aha ntiri tujiste kubarabara muri True Revival Church handi nawe ni muri Village Market AF3 Ahandi naho urashobora kuyasanga kuri Coffee Planet muri Ville. Ahandi naho kuma murabe kuma hezo sosiyete yacu twaratanze amanimero ya EcoCash. Turatanga ni nzindi nimero kushaka kugira icyo atereye kubwa Kainos. Sinzi ko ari ahandi noba nibagiye ariko aradandazwa. Mugabe ibyo bibanza bitatu turashobora kuyasanga True Freeville Church, Coffee Planet, Village Market, AF3.
Mbega uwo munsi munazushika ku cyo kibanza bizobera mu iyo concert mbe hoho nta tike ziba zikoze zaza kuba azari umwe uwo munsi cyaza ari hiro munsi cyinjira nya
yego no ku cyo kibanza ziba zihari
akajambo kumbere ubashikiriza nabo ari kwadukurikirana ku byerekeye concert
so akajambo no mubwira nuko ndabizi ko bizaba ari ibintu bidasanzwe azaba ari ibintu bishasha so no tumira umuntu wese kuza kuko ndabizi yuko nawe utazoza buke bazokubara ivyabaye cyangwa uwo munsi nyine bazora kubwiye ivyabaye so byiza niba kwirwa barabikubarira wozu ukavyiberamo wozu ukavyibonera hamwe na uzobwira abandi ivyabaye ego
Jesus dusoze rakino kiganiro cyacu kumbere bavuga yuko ngo akajyoshi ni gahora
mwitama
kumbere tuzosubira ubundi sivyo nega David
yes
tuzovuga n'ubundi je nzobasanga muri concert bonzo bavumburira rero ari kuri bariko ara perform ngashoze uhagarara guys tuzosubira rero inshallah imari bikunze ntibagira kugira subscribe on the mic ari Benny behind the camera CK professional twakumwe na VT Victorious Team kandi babikora neza cyane bye